abarundi n'abanyarwanda bari mu gihugu cha Malawi baragenewe nk'uko amakuru dukesha ikinyamakuru BBC abandanya abivuga. Abarundi n'abanyarwanda ngo bakaba bariko barambugwa utwabo n'abenegihugu muri ico gihugu cha Malawi, aho babatwara ivyo basanze mu mazu co kimwe n'ivyo basanze mu maduka basanzwe badandarizamo. Abo barundi rero bakaba bariko bahogwa urupfu rw'abantu batatu b'abanyamalawi bahiruka kwicwa. Abanyamalawi bakavuga ko abantu babarishwe n'abarundi ariko bikabishuzwa na n'igipolisi cyo muri ico gihugu cha Malawi. Ayo makuru rero dukesha ikinyamakuru BBC akabandanya avuga ko abarundi cyo kimwe n'abanyarwanda babishoboye bariko barahungira mu kambi impunzi ya Doa, nkuko umunyarwanda akazi yashitse yatashimye ko izina ya byagiye ico kinyamakuru cyo mu gihugu cyo Bwongereza. Ariko rero naho biri uko igipolisi cyo mu gihugu cha Malawi cyemeza ko atamurundi numwe ari mubishe abo bantu, ariko kandi ko abo bantu bishwe n'umuntu wo muri ico gihugu cha Malawi. Ayo makuru nyene akabandanya avuga ko ubutegetsi bwo mu gihugu cha Malawi butera ibyatsi ibyo biriko bishikira abo barundi ico kimwe n'abanyarwanda, bagasaba rero ababene gihugu kudasubira kandi gutoteza abo barundi n'abanyarwanda nkuko biriko biba mu turere dutandukanye two muri ico gihugu cha Malawi, ariko duherereye mu gace kitwa Lilongwe nkuko makuru dukesha ibinyamakuru byo muri ico gihugu cha Malawi bibishikiriza. Mukamenya rero ko abo bantu batatu bapfuye bakaswe ibihimba by'imibiri yabo, bikanavugwa rero ko iyo ivyo bihimba by'imibiri yabo byoba byari bijanywe gukoreshwa mu bijanye n'uburozi. Ntimugendere rero mutegeze ico mushikiriza ku bijanye no nkunga muri commentaire ari ico mushikiriza canke ari ico mutubwira ku bijanye n'ino nkuru dukesha ico kinyamakuru cha BBC. Nimurekere kugira kandi like, share na comment kugira ngo mwandanye mubana natwe, kugira mukomeze kumviriza kumva no kubona ayandi makuru atandukanye ajanye n'ibiba hirya no hino ku isi, na cane cane ibiba hano iwacu mu gihugu.